kua tau te mate kōwhiori ki te wā kāinga raki rawa o te motu, arā ko te Hāpua. Koeira hei tā ngā kaimahi hauora o te raki e whakapau kaha ana ki te whakamātau i te hapori, whai muri i te pātanga o tētahi whānau ki te mate. I kōrero a Harata Brown ki ngā kaimahi o whakawhiti ora pai mō te take nei.
Get your COVID test, it's real.
Tāpuana te whānau nei o te Hāpua.
We honestly thought we were the safest village in New Zealand.
Kia ora matua I te rātau e te ratonga hauora nei ki te kao.
You know, very sceptical about the whole corona breakout up here. Yeah, but we've got the test done now, so we're feeling a lot better.
My phone's just been going hard out even after hours, so people are nervous, people are worried, people want to get tested.
How does it feel to suit up, mihinga?
Tight.
Ko whakawhiti ora pai te ratonga hauora Māori e toro nei ki te Hāpua tai atu ki te raki o Kaitāia. How was that?
A little bit of discomfort, but all good. Within 2 hours, I think they did something like about 54 tests. And as you can see behind us, it's been pretty constant throughout the morning here.
Hei tā te uri nei o te aupouri, e whakaheke wera wera ana ngā kaimahi katoa.
We're tired. Yeah. We are tired. Today we're down 2 nurses, so we're lucky we've got a good team. We've got our community health workers, our health promotion workers, our social workers. They're awesome. We're lucky we have a really good team.
Tā te mea kua mana te kōrero i te ratonga nei kua tai mai te mate uruta ki te Hāpua.
He came north and his result came through and it was a weak positive. And by that time, it's up here in the community.
Ātai mai ana ngā whānau māraro, marunga motu kā hoki.
COVID testing because there's a person that suspected they might have one. So we thought we better go and get tested because it's all in our bubble. Little anxious about when the borders open and all the Aucklanders come up.
Hei te weheruatanga o te pōpare ka heke iho te taumata matāra matekarauna o te hiko o teika ki te pai tuarua hakoa e piki tonu ana ngā kēhi. O te rohe. Harata Brown, te karere.